Tikulandireni kuri konse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Band ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Programu imeneyi timacheza ndi anthu osiyanasiyana mdziko la Torino. Kuli konse kumene muli madzulo ano, tikuyamikeni kwambiri pokhala nafe. Akutipatsira programu iyi ndi a Rainbow Paints.
I love brilliant green on my walls. I love Signal Red, Sweet Lime, Electric Blue. I just love Golden Yellow.
You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal.
Mulendo wanga mprogram imeneyi madzulo ano ndi Archbishop Msusa, Thomas Msusa, amene ndi wa Archdiocese ya Blanda ya Mumpingo wa Katolika. Your Grace Bishop Msusa, tikuyamikeni kwambiri pokhala nafe madzulo ano.
Zikomo kwambiri.
Kodi Bishop Inuyo ndai mene mumakula. Muda dziwa kuti mudzakhala bishop.
Zikomo kwambiri olemekezeka Mr. Brian Banda. Inesolelo ndakondo kwambiri kuti mwana takumana limodzi. Timango kuonerani.
Chabwino.
Mukwafunsa anthu mafunso. Simadziwa kuti lero.
Sikulitsa
ndikhala ndiri.
Sikulitsa ndikabwera.
Ndiri wokondwa kwambiri.
Tathokoza.
Nzona panopo ndine Archbishop Thomas Msusa. Kumayambiriro amoyo wanga. Sindimadziwa kuti tsikulina ndidzakhala bishop. Ndidzakhala archbishop. Kapena ndidzakhala wansembe. Simadziwa ayi. Kumayambiriro amoyo wanga. Chifukwa tikayangana za moyo wanga kuyambirirako chifundi kuchokera kuna mwera boma la Mangochi diocese ya Mangochi kuyambirirako sindinali wampingo wa Katolika makolo wanga sana ali ampingo wa Katolika ai
moti nusuma ndobade mu mpingo wa Katolika
ai makolo wanga wonse ana abadwira ndipo anali mu mpingo wa Kiislamu ndiye zitangu uchitika kuti ndi Mulungu amene ndithu ananditsata pamene ndili mwana hai naona bale yanga akunditenga kuti ndikaphunzire sukulu ndipo kumene ndimaphunzirako kunali mpingo wa Katolika kuna mwera parish ndiyamba sukulu kumene kuja ndimaona ansembe akubwera kudzachita misa ku sukulu kuja Ine kumatsata nzanga kumene anali akatolika. Ndikumaphunzira limodzi, kumapemphera limodzi. Kenaka ndinene kuti ndithu ndi Mulungu. Ine nthawi zina anzanga jakamalandira mati ukaristiya. Akamathandizira misa. Ine basi mtima wanga kufuna kuti naneso ndakhala kumene. Paka nditafika zaka 12. Ndipamene ine ndina uyandikira ansembe aja kuti ndizithandizira misa ndi anzangawa kumaso kuti ndizidya ukaristiya uja ndichite chani ndi wa Chisilamu zimenezi ukapemphepo yamba makolo ako inde kupita kwa makolo anga kuti ine ndifuna ndizikalandira zimene anzanga malandira ndizikathandizira misa makolo anga sanafune kumumpaka ndinapanga chiganizo ndekha kuti abambo mfumu ndithandizeni basi tundipamene ndinayamba kuphunzira matikatikisi katikisi muja ndithu mawa Mulungu sopano kufuna kuti ndilowe ndidziwe ndingalandire bwanji ukaristiya ndingakhale bwanji kufupi ndikuwalecha zonse zisukuti chifafo solani ndo kuti munadziwa chimene ndimafuna ine ndikulanda Eucharistia kuthandizira misa mfaiti kukhala Kristu eya basi ine ndinalowa gulaka tikumeni ajama punzila acha popanda makolo kuvomereza
pano ndinu archbishop
ndiye ndalandira ubatizo ndalandira ulimbiso ndafunaso kufunsa wasembe kuti kuti ndingachite bwanji kuti ndikhale ngati ine
kukhala wansembe
timapita kuseminare nditumize
kuchokera ku background ya Chisilamu
nditumize kumeneko basi ndapita kuja ndaenda ndapfunzira philosophy ndapfunzira theology ndaenda kumaiko ena mbiri mbiri mpaka nakudzudzudwa msembe apapa kuzindikira kuti kumayi kuliso wina wake ata kukhala bishop kuzandisankha kumaso apapa umweyo basi kuti sankha archbishop kumazonsezi ine sindi madziwa amadziwa mundu mungu yeka
bishop ndi archbishop amasiyana bwanji
zikomkwambiri ine boyamba ndine bishop ngati wina aliyense ngati bishop wa kumangochi bishop wa kuchikwawa bishop wa kuzomba bishop wa kudetsa kaya bishop wa kunzuzu kaya bishop wa kalonga ndiche moze moze nao akama tikweza ife kukala archbishop ndikuti ndi amene timayang'anira mwina mabishop anzatu ena chigawo china munga kuno chifukwa Blantyre Archdiocese ine kuti ndi imene ili ndi mphamvu kuyang'aniranso zochitika zina ndi zina ku dera lino la ku south mangochi zomba ndi chikwawa ndife ndikuti ti ndi province imodzi mama diocese follower diocese yokulirapo kuti titanso kuyang'ana zina ndi zina zama diocese yena ndiye ndi inoyo choncho wokhala kuno nthawi zonse ina kukhala archbishop
ndiye kuti mabishop amene tili nawo kukaronga kuliena kuzuzu kuliena inu ndiye mkulu wa mabishop onseyo
kukaronga diocese nzuzu diocese deza diocese ndi lilongwe diocese lilongwe ndi archdiocese ndiye kuti ndiye ikulu kwa madiocese amene ali kumeneko ndi kuti a bishop amene ali kulilongwe chifukwa lilongwe ndi archdiocese automatically akasankhidwa kuti akayang'anira lilongwe amakhala archbishop ndi amene akuyang'anira province imeneyo madiocese onse follow amene ali mbali imeneyo ine madiocese za kunoku follow ndiye tikanena kuti archbishop sikuti ndi wachikulire woyang'anira madiocese onse malai muno tili ndi ma archdiocese awiri
so the next point in terms of promotion ndiye ndi kadino inuyo
isbezo amayang'ana ndi apapa sine ya
komano atakhala kuti akukwezani how far can you go
atakhala kuti ndithu kunoko ku Malawi apapa akufuna a cardinal ndiye kuti ata kusankha pakati pa amene ali ku lilongwe ndi amene ali ku Blantyre
chabwino
kumasi kuti zimakhala kuti basi next weekend ndi imeneyo koma ngati kuno ku Malawi sizinachitikepo
sinakhale ndi
kana ayi ku Zambia analipo kumana mwalira ndiye papa akaganiza malinga ndi kufunika kwa kadina kuti kuwathandiza iwo aja kumene ku Roma ko amasankha ndi tumene afunira
so ndiye kuti kadino atasankhidwa kaya ku lilongwe kapena inu ndiye kuti simukhalanso ku Malawi
iyayi kukhala ku Malawi kugwira so ntchito mu Mike Dices ngati pali zina zofunikira ku Roma amati amaitana anthu
makadinalachabwino
kuti bwerani kuli msonkhano koma alipo mu makadina amene amasankha kuti kuli maofesi uko tiyeni mukayang'anire koma sikuti makadino onse amene asankhidwa osamakhala ku Roma ayi
mpingo wa katolika makamaka kuno ku archdiocese ya Blantyre ukukula bwanji your grace
ineyo ndinene kuti poyamba ndithokoze mulungu chifukwa ndikayang'ana mmene zilili kuno kwa archdiocese ya Blantyre mpingo ukukula chaka ndi chaka tsiku ndi tsiku kukula kwache ndi uku ine posachedwapa ndi amba kuendela mabalishi onse kupeleka temati sacrament la ulimbizo.
Uh-huh.
Kunoko ana amenidi malimbiza ndi akulu omwe ama chuhuka chaka ndi chaka. Kita ubalishi mozi mbezo kutu kuli 700 uwalimbiza. Ndikuti ndi amene aku wakone sikuti akusandu kwa Kristo eni eni. Chaka chiri chonse kuno kwa kita za blanda. Tima adzoza kapenda kuwalimbiza. Anato ya mbila zaka 12 mapita kusugoro. Ambili mbili. Kuonjeza nambala ya Kristo amena akwima. Pachi Kristo yao. Kumansu ndi kuyangana ndi mene chita nidwe chukukalira. Hinde sizimale pila kufuta. Kumatuku yanga ntukuona achinyamata ambili. Akufuna kuloa kupita kuseminari. Kutia kale ya sembe. Atika na ambili. Akuloa mnyumba zija. Zosulila zama sistere. Kuti alwe nditu usistere.
Kanga lipali chikoka. Chagajino cha unsembe ndi usistere.
Zakazi menezi nditu tukuna kuti. Kuli nditu antu akufuna. Kukala ansembe, akufuna kukala asistere, akufuna kukala my brothers. Chimene ndetu kuchuona, chisanzo ndi kuti munga kukachebe ili, chaka chataji. Kunali tu mavuto nambala, yase minu kuchuluka, kubosa malo haja. Mpaka ife my episcopi nati, kuti chikuchitika ni chani, titani sobano. Pano tukuyamba kufuna funa malo ena kutiti mageso seminari ina.
Zafika mpaka mene? Nafunsa funso limene ili kuti mpingo kukula banji. Chifajone na kuti ndai zena ndi mamba maga magaji ya matawa. Mwina amene mabanji hao anavuta. Kuti kabina abwelelane, kabina abeze, mkazi wina. Zima kala zovuta ndamu kwa mpingo. Kanga ni malamula muna kuhimita kwa mbili.
Iya, malamula mbili mbachiambi. Mbachiambi, mbaibulo. Chimene mungwa na manga, mtu asaje masuri. Kuhimila mbaibulo mwomu. Antu awili, Adam ndi Eva. Diponso ena anapita kwa ambu Yesu kwa afusa kuti ya. Ife mabuku wa Moses anatipe mpakuti ya. Nkazi uta kumusuzula. Ambu Yesu anana kuti ya. Ngati ana kulola ni Moses ifuandi ni antu uganika. Kuma bachambi po mwemu nunganale nga antu awili. Mamuna ndi nkazi. Chonchu zimenezi mungu anazilenga. Ndipo anazimanga muntu asazitekanize mpingo umango sata zomwezo
ndiye atakhala kuti ali ndi ma irreconcilable differences kuti taganikana kukhala limodzi asalekane
sipaja ama pita mentai mina makondana ije ama pita kusangalala ndikukalumbira pamaso pa anthu ndi Mulungu mpaka na ifa kutilekanisa anane nawo kama nina wokhala
chabwino
akafika paja ndakutengerani kuti inuje inuje ineuje kuyambira lindiso kulomo, paya pa matenda, kaya pa zabwino, mpaka naifa kutani. Ndiyo ngati izi zabwira, akumbukire lonjezu. Sana mwalira aliasi ya chufuwa jani.
Ndiyo ngakare, ambuye ngakare aku, mkaza aku menye duwa kubanja kwa karebe.
Tima leza mapunsa, ona kutitia na kukonda, ayintuwae na kukonda ana. Ndiyo ndi pamene, sisile pira tupa mavuta edu, hainda kubuya sona mkoso ya aja. Kuti mayanjanize antu amene wa.
Koma mpingu wa katolika solo la kusiana ya.
Ayi, si kuti fesitilo la tu. Mungu.
Chifuga ena anu wakanda uti mala mulongo kwima ndia kulibunu ningo joga ndika ya mbekwina.
Ngana kwimisa ndi Mungu. Si feya.
Koma namba kuti kuli chaka cha chifundo, the year of mercy.
China pita chimene.
So onsa amene ama funo kwati la ena mnaalo la kutabwele.
Ndi fact ya mayanga na maringa ndi mene ziriri ya tu. Ndipo zinavuta habi kutitisianitse ya. Kuma ife di mafuna kwa ya njanitza. Osa tu kwa alekanitza ya.
So chaka ja chifundo. Chima kukita nchito banji.
Pamene mtu yeti mayanga na kutikodi. Banja li pachia bipo. Pamene ama manga. Linali banja kapena ai. Chufwa ena ama nama. Ndikumkonda uyu. Ndikupanga izi. Kuma akusata zina. Ndi akueda mkuzidi kila kuti uyu andani nyenga. Chonchi pamena ama manga baja. Ngatuguna waka nalindi mfundo ina yake. Yuti ndikamu nyenga ujandipeze China. Ndi kutinga kala na lumbira baja. Malumbira usana li uona. ngatuwe na ananama. Cholinga si banja lia, cholinga funa pesa kena kake. Netika sindikila kamene kaja, kuti banja la mangidoka ale, akatolika, ama fufuza, ansemba mafufuza mkona kuti haya. Sili na mangido banja, wina wake ananama, anabisa chintu, chini chini kime na mafufu. Choncho, tima nena kuti banja lo sili na mangido kwa jama mbiliro. So suku masulaya, kumukua uza kutitaona ni hapa, inu ngadeali mamuna, inu munabisa ichi. Cholinga janchi nari, josa di banja, Chonjo bizimeni malumbi ya jesu sinazona. Basi sinamange banja.
Muna gamba ponkani ya ansembe. Ndi mafuta ntundua njamine ansembe achi katolika kumana na?
Mafuta ansembe achi katolika. Indizona kuti ambili ansembe ndi tuwa kukundula ansembe wao.
Ede.
Ambili. Tikamba kumana kutimati kupresbiterium. Kuna kuti ayantu wa kusangala. Kumabe osale pera malinga ndi masiku wano. Kale lija ansembe. Nangasipuone na ansembe amene anachokela kunja. Ambili mwa iyo chitandizo. Chimachokela kwa makolo hao. Ndi kumabweleza. Mena mabwela kunu kupeza kutu. Akumalawi ya dovutika kwa mbili. Sukulu kulibe. Zipatala kulibe. Inde tikala like. Iwa kudwala sibwino. Ndiya mabempa makolo hao. Abale hawa minati mzinchitu. Kunchako. Aku Holland. Aku England. Aku France. Ndiyamena, aku Italy. Ndiyamena nafika kunu kumalawi. Wayambirira. Ndiya mabida wameno kuchakuti. Ukutu kuli easy. Kuli easy. Easy. Ndiya ntuwaja kumene kamalinga. Ndiya kuti ifeyo a Christ. Kapena antilinga dibanji. Antuwa mabili kazi minati nasu. Tukwa hapa sana sibwa. Jakabwela kuno. Antuwa kumalawi. Hii tufuna charichi. Drama ndizi. Tufuna school, drama ndizi. Tufuna chipatala, drama ndizi. Ndiya ntuwaja makula, kuto mpingo tu ulindi chuma. Osa ziwa kuti, zikuchoke la kwa abale yao ansembe yacha. Abale yao masistere yacha. Tubano, ntuwaja uko, anina kuti mpingo wakula kumalawi. Ena, anamwalila konkuno, ena, anabwela kwa uchifacha kukula. Tasala ndife, tubano, tuwautenga mpingo uja. Ndiye muganize ine, ndachokela kuna mwela kwa iba kuja kwa. Ndiye, Kristo wakuplanta ya, ndikapita mabalishium, ndikupeza skulu zija, zimena na mangaja za onongeka, ndikupeza machali chaja, amena na mangido zaka 50, ndiye missionary haja za onongeka. Ambuye, mutimangile hizi. Abambu. Mutimangile hichi. Kuti ndipite kuna mwela. Mundi basi ndalama ndi kama mamilioni. Zovuta.
Zovuta.
Ya. Nizimene masiku wano tukufuna kwa uza Kristu kuti amatimati self-reliance kuzidalira. Chunchu mafuto amene ansembe amena kumana nao nkani yake ndi imene.
What about your grace? The discipline. Do you have any problem ndi discipline ya ansembe? Chifuga ndufu sefuso limene ni, timamva kuti hai, ansembe, atere, taizinaso, I don't know if you are aware, mva kuti wansembe, alimana hapa, kuti zimene zimuziziwa, your grace, bishop, archbishop.
Wansembe aliensa, mene nitoa mulo unsembe, tima mpunzitsa, malinga ndi ndondome kuma mpunzitso, amusembe. Ndi discipline yake kuti ndi easy. Sitima imbekezila kuti, amene apunzira chonchi. Zonse zimene zofunika pa unsembe. Sitima imbekeza kuti akapeta uko. Aka inda njira zina. Ndipo itima amva kuti nditwa. Paliza kuti, paliza kuti, paliza kuti.
Mumamva.
Itima amva. Ndawi zina zimakala zonama. Ndawi zina nditumaona kuti. Muntu yuta hapa ango nina mezira. Muntu yaba ango nina mezira. Ndawi zina zimakala zona.
Osa
lepera
ena, ampolubolo.
Ezi makala zoona, tawu zina. Ya, ndi eti maesesa kupele kazi lango, malinga ndi mene vutoro didili.
Muganiza kuti mwina ntawi idza kwa ana kuti mkoza kuzalola ansembe aji katolika kukala babanja.
Futo tu sili sinkani kuti sali babanja. Inu mwini ni banja?
Ni banja.
Mwini mafuto mena?
Ya.
Mulibe mavuto mene.
Ya, mavuto sanga.
Inde, nukakale, izi zitu mwone, mene ine ndikuzua nina zitu. Inde, mumango, amango nena za ansembe wakutia kupanga chonji, inde, kutituzula iti, Koma tikayanganisa kuti ti tioneso mabanja amu zikuchitika zoposa kuposa zimene asembe wakuchita.
Chabwe.
Chuncho
so kwa nkhanga ndi kwabakira.
Chuncho vuto sindi kwabakira. Vuto, vuto. Sinkhani yokuti sifasana kwatira. Chifunga kale kwatira. Mwina so ali wesh.
Ezona. Ezona.
So sindi kwabakira wawa. Koma kuti ati ya tikaliba mabanja ndiye zisinta. Haya. Sizingasinta.
So to answer my question.
Eh.
You seem to honor in your lifetime ansembe akukhala pabanja.
Vuto si celibacy kuti chifwaje kusali pabanja.
Chifukwa ina kumana kuti bwanji titsekule.
Yai.
Adzingo khala ndazi.
Vuto si limenelo. Vuto limenelo ndi la umuntu.
Oh.
Eh. Chifukwa ngakhala amene ali pabanjawo zimavuta sokoposa.
Chabwi.
Kuti akuyenda njira zina, akuyenda njira zina. Sionjo simunganene sokuti poti banja likuvuta ndiye bora tikhale asembe usembe kuvuta ndiye tikhale kubanja. Ai chitendo chili chonse chili mavuto ake.
Acha
ndi zabuno zake.
Tichite break pangono
ziko mukwanda.
Tikabwerera ndi mafuna tikambirane nkhani ya mapastor letter.
Okay.
Kodi mapastor letter malemba bwanji?
Chabwe.
Nanga kodi with less than 20 days kumasango. Tiembekezera timva chikalata cha pastor letter kuchokera kwa mabishop a Katolika zimene izo tikambirana tikabwereranso ndikuthokozeni kwambiri ngati mukungo tipeza kumene mukone na indi program ya Times exclusive pano pa wireless ya kanema ya Times ndili ndi His Grace Archbishop Thomas Msusa waku diocese ya ku Blantyre ndine Brian Banda akutipatsira programu indi Rainbow Pens ndivyo tenga wao tibwereranso ndi zokambirana zathu madzulo anu.
I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow.
You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
In the program, yeah, Times Exclusive. Iguluga pano pa kanema wa Times ndine Brian Banda ndi His Grace Archbishop Thomas Msusa wa Archdiocese ya Blanda kulandira ni kugao la chiwiri la programu ya Your Grace Bishop Msusa
mkwambeni Mr. Brian
timamba za pastoral letter ima chokera kuti nkhani imene ichi
nkhani ya pastoral letter kuyamba likulo kuti pastor no pastor ndikukuza ansembe ndikukuza mabishop kuti tipunzitse tilalike utenga wabwino. Now tilalika bwanji utenga wabwino ngati mapasta ngati mabishop tauza mbiri ambiri mwaife matimva tikulalika mchallenge pa pulpit paja tikamapanga misa ena mwa ansembe mabishop amalalika kudzera kandi pa wireless ka pa television kumaso pali njira ina imene mabishop ngati mapastors ngati atsogoleri ya mpingo kuti apunzitse a Kristu awo mawa Mulungu kapena awalangize kapena apereke ndondomeko yokuza chipembezo chawo izimakhala itakhala pastoral letter ya pa diocese.
Mm-hmm.
Kuti ine ndikufuna ndi auze a Kristu anga ndi asembe ndi asistere kuti ndikufuna nditu utenga ufike ndithe kulemba pastoral letter ya diocese kumaso makala pastoral letter ngati guru la mabishop imene machula conference episcopal conference of Malawi akufuna apunzise madiocese a Kristu amba diocese onse kapena mpingo wa chikatolika kuno ku Malawi tikufuna nditu tipeleke utenga kwa Kristu watu. kumaso ndi anthu ena kufuna kwabwino tipeleka bwanji uthenga umenewu tipeleka uthenga umenewu maphunziro amenewa pakulemba ndiye ndi pamene timalemba sopano chikalata chimene timachula pastorator chikalata chimene kuchokera kwa abusa kwa pastor amene amasobwera mpingo ndiye tima panga bwanji timaona kufunika kwake kwa chimene chikuti kodi tiapunzise bwanji anthu onsewa pali izi zimene zikufunika kuti tihauze ndiye timakhala pansi tonse mabishop tsikola mpingo mwathumu mukusowa izi tiapunzise izi anthu adziwe izi ndipo pastor Leta amene wamabwera panthawi osati nthawi zonse pali kufunika kwa china chake chimene tauze anthu ndipo tikakhala pansi timapanga mfundo sija period imene takhalai zaka 10 zaka 5 anthu azolera izi kuma zimenezi sizoyenera malinga ndi malamulo a Mulungu tiyeni tiauze munjira imeneyi
inuyo chikhalini ni bishop mwakhala nawo mapasolera angati
ndiye kuti ndi ambiri chifukwa ndine nazo zinthu ngati bishop 2004 pa 17 April ndiye kuyambira nthawi imeneyo pabwera mapasolera ambiri koma sindingakumbukira onsewo
tikaponya voti posachedwapo tiyembekezere pastorator kuchokera kwa mabishop achikatolika
masiku asala ochepa kuti tilembeso pastorator ina pano ndikuti anthu tiwasokonezanso tiwasokoneza kuti kuti mabishop akutani pastorator imene tinalemba yokonzekera masango amenewa tinalemba chaka chatha ndipo inatuluka pa 29 April 2018 ijadi maichiro kuti kufunika kwa kusintha zinthu Malawi muno machitidwe azinthu Malawi muno a call for a new era in Malawi last year tinalemba imeneyo ndipo mukayanganisisa kuma chapter chosirizilacho tinalemba zokonzekera masankho a chaka chino kunena kuti masankho a chaka chino 2019 pa 21 May ndi masankho ofunikira kwambiri tinalemba kuti masankho ofunikira chifukwa it's a golden opportunity for us Mulungu atipasa nthawija ya kusankha atsogoleri amene angatilamulire dziko lino ndipo tinalemba ndithu nena kuti ayi tikusowa ndithu atsogoleri amene apitirire kugwira ntchito yotukula dziko lino ndipo atsogoleri amenewa tisayang'ane kuti akuchokera kuti zimene timakamba nkhani ya chisankho chikubwera a golden opportunity ndithu ndi nthawi ya mtengo wapatali wapadera nthawi imene Malawi aliyense amene ali ndi kufuna kwabwino ndipo amene wafika zaka 18 kumapita mtsogolo ndipo ali ndi mwayi kuti analembetsa nthawi yofunikira poyamba kondwere chifukwa ufulu uja Mulungu anatipatsa wakusankha amene ndithu angatitsogolere ukufika pa 21 May ine ndikukondwera chifukwa uje ndikanga ndakasiyaso poonekera kumvotela
kana nuso mnakalembetsa
nakalembetsa pompa apa pasi yayi
monde muka mukabonya vote
ndidzakhala mwina woyambirira ndawu yakangotuza kuti kandi 8 koloko ndidzakhala woyambirira kuponya ndipo ndikukondwera kwambiri
chabwino
chifukwa ndi ufulu wanga umene Mulungu anandipatsa chaka chino kuti ndafika ndikumasankha tsogole kuti ine amene ndikufuna ndi uyu tino kunyadira
tsopano mwanena kuti sipakhalanso pastorator
iyayi muone chimene chachitika titalemba pastorator imeneja ine tinalemba pang'ono tinachita print pang'ono kuma tachitaso reprint yomwe ija kuti anthu ayang'ane makamaka chapter chosirizilacho
muna ati bwanji za mtsogoleri wabwino mtsogoleri wabwino tinganziwe bwanji
poyamba mtsogoleri wabwino tinanena poyamba mtsogoleri wabwino poyang'anira ndi dziko lathu kuti dziko lathu lino sanganira amezo na aliyense Mulungu amachulidwa tsiku ndi tsiku kupemphera tsono mtsogoleri wabwino uti agwire ntchito m'malawi muno mukundira ali yese malayi mu poyamba akhale ozindikira kuti kunja kuno kuli mulungu akhale wopa mulungu nakuti ziyende akhale wopa mulungu chifo mulungu yende amena anapeleka ndito amapeleka malamulo aja kumi aja ndi malamulo amene tikawerenga mbaibulo za nkhani ya chikondi za nkhani ya chilungamo nkhani ya ndiyozesa ntendere zikuchokera kuti malembo oyera choncho tsogoleri woyambira amene tikumfuna amene anthu angamfune akhale ndi khalidwe kholide kuti akupa mulungu kupa mulungu timaona amene anthu amapita kuchalichi amapita machalichi nawa kupembera ona kuti uyu tundi choyamba ndi chimene chechiwiri nika anthu samangofuna kutsogoleriya kuti ine ndisankhe kuma akhale ndi cholinga masomphenya akhale ndi masomphenya kuti inewo ndikakhala pa utsogoleri uwu khale ndi kansala khale ndi MP khale ndi president akhale ndi masomphenya cholinga choti chifukwa chani kufuna kutsogoleri ndikwauza anthu kuti ineyo masomphenya anga nani dziko la malaimi lakhalira lochingʼono ngati limeneli lalingʼonotu loti zaka ziwiri zitatu utaligwira bwino dzikoli
likuza kupita patsogolo
nobwino bwino bwino kwambiri iso chifukwa ndithu lili ndi zonse
so number 2 akhale munthu wa masomphenya
kuti akhale ndi cholinga plan kuti ine ndikasankhidwa akangondika pa mpano ndichita 1 2 3 4 5 zimene zikufunika zikusoweka malai muno anthu aone kuti inewo ineyo ndimayang'ana za ndipereke chisanzo ndedi malai muno kuti apanda chimenecho ndimapereka nthawi zonse zaka 30 ka 31 zimene anamulira inde panali zovuta edi koma ife amene tinali nthawi imeneyo ndinali nthawi ya primary ku secondary inali kumeneko akati dokta banda akubwera kuno anthu amachita kuziwa kuti kumene akubwera kuno atiuza zinthu zitatu anthu amaziwa masomphenya ake atiuza zinthu zitatu ndikufuna muzidya bwino muzivala bwino nyumba zosathonya tikufuna mtsogoleri amene akubwera ku malai kuno pa 21 May anthu adziwe chimene akufuna kuchita akufuna kuchita adziwe malai muno mavuto ndi awa ine mavuto amene watesa 1 2 3 4 anthu adzidziwa kusitikalelo atiuza zotani kayalelo anena chani iyayi akhale ndi mfundo kuti
chimodzi choti anthu akhozomagwira
kumagwira kuti ichi akabwera akubwera atu nkhani yake ndi iyi
inuyo mwa anthu amene aku funa wa president iwo mwampeza wanu amene mukamvotere
ndikuti ndinako kaucheniko
iyayi
wanga ndampeza
wanu mwampeza
koma wangayo ndi waine ndipereke ufulu kwa
aliyense akasankhe amene akufunira
koma wangayo ndampeza
amene akhoza kugwirizana ndi zimene mufuna
iya komabe
koma simungatuze
ndikufuna be nangasinde akamapanga kampeni nkhani ina ndi imeneyo kampeni tipereke ufulu kwa anthu kuti anthuwa onse aja ma presidential candidate aja abwere adzandiuze ndifuna ndimvetse kuti zimene akunena uyu mwina wina akunena koposa
ochabwino
ndi kuti tisapereke mpata pa chiwawa iyayi mundilole ine ndimumvetsere munthu mumvetsa ine ndili naye koma ndi waine wina yonso ali naye ndi waka amene chimene ndikupempha nthawi inoyo tiwalole anthu amenewa akugulitsa nkhani zawozi kugulitsa mfundo zawozi apite kulikonse apite kulikonse malai muno kuti wina aliyense amene akufuna kuvota awamvetsere mwaufulu
ndiye mwati mwampeza amene mukamvoteke
inde
ndi ndani
sindingakuze ine poyamba ndine archbishop ene ayi sindingawuza anthu mungati mkulu wa mpingo sindingawuza anthu kuti ine ndimvotera kuti ndiye anthu adyanditsatira ine kuti tisati wa bishop
nanga ena amayima pa gome nkumanena kuti tikavotere kwakuti kumene kucha chimakhala chilunga
tinene kuti ifeyo akuluakulu amipingo komanso ngakhale wina aliyense tisachite influence nzatu kuti asate maganizo anga. Chocho amene amaima bagome banja ndikunena kutula zina kuti o muvotera wakuti ai sichilunga.
Modi pepala yanu muna atulutsa ya pastor. Sina nekambe kuti
sina kambe ifitmana kuti tinalemba pastor eta mujikonda kuti amene mukufuna mumvotereyo makhalidwe akakhale awo kumosa chula zina. Ndiye anthu aja apasidwe ufulu apasidwe ntendelo kuti anthu aja kuenda endawa awafikire amve mfundo zawo akuti chiyani akuti chani kenaka ayangane pastoreta ikuti chani mabishop anena kuti ah munthu amene tikumfunayo akhale wopa muno munthu amene tikumfunayo akhale wamasomphenya munthu amene tikumfunayo akhale wosamalira chuma cha boma asamalire kuti agwirise ntchito kumene kukufunika akhale wolemekeza anthu akhale wofikira madira onse ndiponso akhale womvetsera zimene anthu akunena ndiye anthu aja mmene akuyendayenda ife amene tina kuponya voti tiwamvetsere kena katina kuti oh mfundo izi zikugwirizana ndi pastoreta ichi ineyo ndikuona ngati uyu mwina wakayo osati zimene mabishop sasitula zina
so si bwino kuti atsogolera mipingo adzichita nawo ndale
iyo hai ife tu siti kuti timachita ndale atsogolera mipingo amatenga udindo umenewu malinga ndi mmene Bible linene nanga sifa ngati a prophet anene liyeti tiyene kulangiza anthu amene akutsogolera akufuna kusogolera dziko kwamba
ndikumva
mukumva bulaya ife akamane kuti ayo ngati ife tikulankhula za chilungamo kuti chilungamo apa chikuso ngati tikamayankhula za chilungamo ndikuona kuti ndindale ndichabwino ife tiyenera kunena kutsutsa zinthu zoyipa ndi kutchula zabwino kwathandiza anthu kuti zabwino ndi izi
mukuona kuti dziko lathuli likupita patsogolo kapena tikubwera mboyo
ine mmene ndikuonera ndikamamvetsera amene akuchita kampeni tumona ajijirikatu posepose akuti jani akunena kuti tikufuna tichite tikonza zinthu andale akufuna tikonza zinthu ena akunena kuti yatifuna tipitirize zimene zili zabwinozo eya ndiye ine ndinganene kuti mwakuona kwanga titha kuchita bwino kwaposa
tikonza kuchita bwino
ndipo tikuchedwa chifukwa tu futi nanda 54 years zapitazo ndiye tikayang'anisa mmene tilipo mpaja pofuna chakudya pamene tinaenda kukhala namba 3 koma pompaja chaka chilichonse tili pa square 1 chakudya chikusowa chakudya chikusowa siti lipa pena pakeya bwezi lipa namba 3 kapena pa namba 4 ndipo tikayang'ana mapepala posachita panena kuti ifeyo tili ndi number 4 tikuti situkuyenda ndiye ndithu ndikunena kuti posachita panali ku Zambia ku Zambia ndi ku Malawi zambiri zofanana koma nzathu twapita patsogolo ali patsogolo nzathu kuona ma structures nyumba zabwino ndiye ndikuganiza kuti titha kuchita bwino
ena amatenga ziwawa ndi zina zotero pamene tikumaliza kucheza kwathuku your grace Archbishop Msusa mungalangiza chani andale komanso otsatirawo kuti tikhale ndi chisankho chabwino
ineyo ziko mukwambire Mr. Brian pondipasa mwayi umenewu ngati andale wonse akundimvetsera ndikundionera ine ndikwauza kuti poyamba akupempha Malawi kuti awasankhedi ndi amalawiwo alemekezedwe chiyamba ndi chimene kupempha atsogoleri wonse amene akuchita kampeni nanga si mukufuna mavoti athu kuti tikuvotereni mukhale pa mpando chonde mwalemekeze amalayo amene mukuwapempha mavotiwo munthu sungampemphe voti ndikumammenyaso ndikumantukwanaso ndikumansokonezaso ayi choncho ndikupempha kuti onse amene ali ndi mwayi ochita kampeni tachitani kampeniyo mwantendere chifukwa musatu opyeze ndi kutinyengerera kuma mutiuze mfundo zanu zimene mufuna kuchita kuyambira pa 21 me mpaka na zaka 5 zikubwerazi mutiuze mwachifatse musati kalipire musati opyeze ai ine zimezo ndendagana chifukwa ndi manena kuti no Mulungu anandilenga kuti ndikhale pansi pano ndi ntendere Ambuye Yesu ananena ndabwera pansi pano kuti mukhale ndi moyo moyo wake wochuluka Yohane chapter 10 verse 10 makonda ndabwera pansi pano kuti mukhale ndi moyo moyo wochuluka moyo wa ntendere moyo wabwino ndabwera wina kundipempha kuti ndimusankhe andimenyeso andineneso haya ndiuze kuti ndimusankha chifukwa chanu
munanena kuti mukavota ndipo muni ndi munthu amene mukamvotera koma se munandiuza kuti ndi ndani is this the stand imene mukuwauzanso ansembe anu ndi ma bishop mwa diocese
ine ndayankhula poyera ndipo magripe akuyenda pose pose ndikuwauza kuti abale anga muli ndi ufulu komanso munyadire ufulu umenewu pa 21 May pitani mukavote mupite mukavote mwa unyinji aliyesa amene alindika kovotera kanji apite
koma somo kuchula kuti mukavotera
ayi ngati munamvapo ndi fake news imene mukavote sindi kuchula dzina koma mukangovota mwanzeru go and vote wisely
kodi kuvota mwanzeru mkonani
ndikuzindikira subano makhalidwe anthu aja amene tinachula pa pastor letter muzindi azindikire mwanzeru kuti makolitezi kapena makhalidwe anthu ndi awo 1, 2, 3, 4, 5 zimene mabishop ananena koma mabishop sana chule dzina mabishop sana chule chipani mabishop anango ena kuti votani mwanzeru poyang'anira makhalidwe awo basi ndiye ndi zimene ndikuwawuza anthu kuti dzina muli nalo voti ndi mumtima voti ndi muja
ndi
mumtima ife tikongwa thandiza kuti pamene awawa akuzigulitsa ndi mfundo zawo ndi manifesto zawo zija mvetserane bwino awoyang'aneni mmene akunenera anthu awakunena zona kapena iya
kodi amene saunena zona amadziwikanso
amadziwika kwambiri kuti awa zaka zonseza anali chonje lero akhala bwino
mwati bwanja
zaka zonseza anali chonje lero akhala bwino
Oho.
Amazi wantu kuti mwana uyu sana anakula jonje ndiye lero amazi wika anthu amazi kuti awa akutinyengerera awa izi akutipa sazi ngakhale malamulo akuletsa malamulo akuletsa kupereka zinthu koma akuchita abe anthu ena ndikukhulupirira ndi anthu akudziwa kuti kupereka kuku mwina ndikutinyengerera
Your Grace, Bishop Thomas and Susan, how many men are there? We wish we had more time. Uma maloma mabwana atwa mene ya madiangani langa karenso maloma inemuini. Ndi kuyamike ni kuti muna tirola kuwela kuono kutajeza na.
Mundirole ndi nene pangono kuti ineso. Nda kundo kambini. Kuti lero takumana. Tipo ndi na funi sisa kuti dikare nanu. Ndi kuyamike lani kuti nchito yanu mkuyugira bwino. Tikama kuona ni baja wafusa mafuso anthu ambiri biri amayankhana ndi mmene mayankhira muja zimene zituma thandizanso kuti anthu anene zomwe zikuchokera pansi pa mtima osatiza mbuku koma pansi pa mtima chunji Mr. Brian ineso ndikuyamikireni kuti ntchito yanu ayi mkuigwira bwino
Archbishop Thomas Nsusa tikuyamikeni kwambiri
zikomo kwambiri Mulungu akudalitse
analisenso ndi noma
pasaka yabwino
ndatokoza Ambuye
zikomo kwambiri
tikaterenso ndiye kuti tafika kumapeto a programu yathu madzulo anu pamene timacheza ndi His Grace Archbishop Thomas Nsusa wa Archdiocese ya Blantyre ndine Brian Banda ngati muli ndinde manga pa zimene takambira nazi would like to hear from you titumireni email brianbanda@bnltimes.com Kuchokera kuno ku Blantyre tikufunani madzulo abwino This is Times Television We are fair and independent Goodbye